Thank you very much. Long live the spirit of Comrade Edna, long live. Long live the spirit of Comrade Edna, long live. Amandla, Malibongwe, igama lamakhosikazi, wathinta abafazi, wathinta abafazi, uzokufa. Thank you very much, program directors. Kana kuye ke batla go tsa tlhompo ke isa go President Ramaphosa le mme ke isa tlhompo go motlatsa President Ramabuza ke isa tlhompo go ba President ba Maloba President Mbeki le mme President Zuma le mme President Motlanthe le mme ke isa tlhompo go ma ba kabinete botlhe ke ise tlhompo go botlhe ba ba leng mo ba ba tswang ko mafelo a farologaneng ko mafatsheng a farologaneng ba ba tlileng go lela le rona mo South Africa ga re lelela o wa rona mogaka wa rona mme Edna Molewa ke batla go tsaya tšhono e ke re re mo gompijeno jaaka ditsala jaaka bakgaretlhi mmogo jaaka badiri mmogo le mosadi o e leng segatlhamela masisi mme ke tla fosa ga ke sa ise kutlobotlhoko e tonna go wena mme nnana mme nnana ke re matshediso go wena mme mme o mokotla motelele o ile ngwabele ga segatlhamela mosisi mosadi o ile nsiganka o na ka ba tau botsetsi mosadi o ne le gore ke motho o ile gore o na le maikemisetso mosadi o na direla setšhaba sa gago ka bopelotelelo mosadi o na na le lerato ona bontsa gore lerato o le anyile mo lebeleng ona bontsa gore o ithutile tirisano mmogo o ithutile lerato o ithutile kutlwelo botlhoko o ithutile dilo tse tsotlhe go tloga ko gae mme o di ithutile mo go wena mme mme nnana mme ke batla gore mme nnana jaaka re le ditsala tsa ga mme Edna ke re re lebogela thata gore o ile wa bona go le matshwanedi gore mo dumelele gore a tle a re a nne le rona wa seka wa nna le pele eo e leng gore wa re ke ngwanake a nne mo go nna ke le esi re a leboga mme re re matshediso go wena gape ke batla gore matshediso go Mapule le Dikeledi ke re go lona bonnake re a leboga gore re ile ra tsaya oswa lona ra modira wa rona mme ra gape ra nna le lona jaaka bonnake ra nna bonkgono wa lona ka gore re ile ra ba ditsala le lona gape ka ntlha ya ga Comrade Edna bokgaitsadi ausi Edna ba eteletswe pele ke Botifana re re Botifana tanki le bokgaitsadi ya rona gompijeno ka ntlha ya mme o robetse mo fa re a lo itse ka ntlha ya gage le lerato le lo re fang lone ke ka ntlha ya gage mme gape re re bonono ngwana teng re leboga mama teng Didi Michael Basi re leboga mama teng gore a ba a file bana ba rona lerato le nka ba a ile a lefa lona lo le bosi a oketsa bana ba a nang leng bone ga a tsamaya mo setšhabeng ke mama Edna mama Edna mama Edna ka ntlha ya lerato le lona lo ileng lwa lo fokotsa mo go lona lwa lefa le bana ba bangwe re a leboga bana ba ka gore le rato le nkaba alifile lona lo le bosi wila le fa bana ba South Africa ka ofela ka go direla setšhaba se sa rona gompijeno ha re tla go modumedisa jana re modumedisa mo boemeng ba bana ba botlhe ba e leng gore ke bana ba gagwe ba ka be ba ratile go re baba ba le mo mme ga ba nna mo ka ntlha gore sebaka ga se ba lete re re bongwanaka ngwana teng ba re ngwana mosetsana ke thaka ga mmago o ipontshitse ga mamantse a lwala le ko sepetlele gore ka nnete ngwana mosetsana ke thaka ga mmago ke lo bone bana baka gore le basadi le tiile le ile la rwala go kula ga mama la bontsha gore ka nnete le ga mama a se teng re tla kgona go rwala motse wa ga mama wa rona le bokgaitsadi a lona ke lo bone lo ba tiisa ke ile ka bona ka nnete le melaetsa e ne le re romelela rona le rona lo re tiisa jaaka ditsala tsa gage ke bone gare ka nnete ke batla go lebolelela gore le melaetsa ya ka ntse a le mo tirong ga le mo romelela melaetsa ya kgothatso ya dithapelo o ne a re sherela le rona a re bolelela gore bona nono nono wa ntherela ke be ke re nono ka nnete wa bontsha gore o bone modimo ande o sherela le mama gage le mama gage o re sherela gore nono o bone modimo le didi ke re lo se ka balalatlha bana baka le ntse le tshwareletse gore mo modimong ka gore mo baroma ya bontsha baroma 8 ya bontsha gore ka lesu la ga mme Etna re se ka rere a re ka kgaogana ke lesu la ga mme Etna ke le ka lerato la modimo so rona re re ka lesu la ga mme Etna re bone lerato le le fetisisang la modimo so ke batla gape gore jaaka re le ditsala tsa ga mme Etna ke eng se re tla se dirang go bontsha gore ka nnete re ditsala tsa ga mme Etna we shouldn't just come stand here and say we pay tribute to this woman. This woman loved the African National Congress. I know for sure, because at times she would say to me, "Sister, where are you?" And I would say, "I'm at home, and I'm coming." Kiri, sister, utlakaying. I leave your traffic cops story aside. I'm driving, and how humpota di license? Kona leba tuapa sa dumeleng kore ANC can deliver. Nali wana rahubua lebon kore ANC tla badirel rahubabulel la kore habai ku vote la opi habasa vote le ANC. So even busi hukabo 10 o'clock, we will be doing door to door in people's houses who have written stories muti pampiring. Go and convince them that they must go and vote for the ANC. So if we want to keep the legacy of this woman alive, we will go out and work very hard to convince those who are still doubting that the ANC is their liberator to continue voting for the ANC. We are saying 2019 is around the corner. We are saying, Me Etna, when she was saying to Dikeledi in hospital, "I want to take the corner and get out of this hospital," she was actually saying, "Got the 20th of September, Dikeledi." She was saying, "I want to go and do more work." So let us continue doing the works that she wants to do. Let us make sure that our country is safe for our children. She was worried about the abuse of women and children. She was worried about the rape of our people. She was our women. She was worried about the filth that is there in our community. She's one person who was saying, "God is not stupid to keep me for more than 8 years in environmental affairs. God knows that I must make it possible that Lona balisa mang lila tati pampiri ka defense steps sa dikoloi ki tshwanetse ke change the mindset sa lona Lona balisa itseng gore di botlolo mo ntlong ga di latlhele mo dustbining di plastic ga di latlhele mo di dustbining di jo ga di tlhakangwe le di pampiri ki tshwanetse ke le root. So she was saying her work is not yet done. So to us who are Me Etna's friends, we need to keep her legacy alive. Let us take from that book that she was going to still write, because when she was receiving that honor of being bestowed the chancellorship, Yako Sifaku Makhato, she said, "I'm writing a book. The book is not yet written. We need to write a paragraph. Everybody must write a paragraph. Everybody must write a chapter in that book, because we know her life, we know her story. We know what she wanted to do and what she still wanted to do. But I know her children knows more, and they will also make sure that on the side of the family, they can add on the part that she still needed to do. She loved her family. She loved her mother. And let us make sure, men nana, ile African National Congress, that is Ramaphosa, a re ska ratlang men nana. Men nana o bapile le wena. O na ithegile ka me Edna. Ene o mana gore o godile jang? O mana gore o godile jang? Le ditsala tsa ga me Edna. Bo Dudu, bo Jane, bo Nomvula, bo Osange. Men nana ke yo.